wa selo sebo to se sala mora go botsolo jwa go jotlhe ke sone se pele ya dina ga ena therefore
ke le ntswe le le itsiweng e bile le ratiwa ke di milione tsa batho me janong le di dimetsi ene ka re le bala la metshameko letletse ja ka ba le lapa ditsala le ba dira mmogo ba ne ba tle go laela mogaka
re tloga re sa ukule botlhoko ga taba e dira ke jeng e fela re go go batho re o tloga a shumile monna o re go ba ile ngore re ne a shuma le bona re go bona tjelle tsampele mediro yena a dira
bontsi ga bodumele gore ga bane ba tlhola ba utlwa lentswe la gagwe
o ne ka gale a rotloetsa baretsi go tshela botshelo jo bonang le bokao e bile e le motlhala mo go babangwe
se leng gore motho tshwantsa se gopole gape ke le rato la gagwe mo sengwe le sengwe sena se dira
kana kwene go sa tloelega go phuthela bana ba ba setsana ba dikolo di sanitary pads ona dira jalo dingwa ga le sumetlhano tse di fitileng o dirile jalo ngwago mongwe le mongwe mo letsatsing la gago kgotsa mo kgweding ya gago ya matsalo ka motsheganong
go ya go nna very difficult go latela legacy ya Cebo ka gore go bua boammaaruri Cebo a ka se nne le replica
ke lengwe la malatsi a botlhoko go gaisa mo lephateng la metshameko jaaka phala ya makgaolakgang e le lela Cebo CC Manyaapelo o lebogeng kgosi lentswe SABC News Mahikeng.